Abagwebi isahluko seshumi elinesihlanu. Kwathi kwakuba ntsuku, ngemihla yokuvuna ingqolowa, uSamson omvelela umkakhe enetakane lebhokhwe, wathi, "Ndiya kungena kumkam egumbini." Ke uyise womfazi bengamvumeli ukuba angene. Wathi uyise womfazi, "Bendiba umthiyile ngenene, ndamnika umlingane wakho. Akamhle na umsakwabo kunaye? Makabe ngowakho esikhundleni sakhe." Wathi uSamson kubo, "Ndimsulwa okwesi sihlandlo kumaFilisti, xa ndithe ndenza ububi kuwo." Waya uSamson wabamba amakhulu omathathu eempungutye, wathabatha izikhuni ezivuthayo, waziqhagamshela ngemisila, wafaka isikhuni sasinye phakathi kwayo, walumeka ngomlilo ezikhunini, wazindulula zaya engqolowini yamaFilisti engekavunwa. Watshisa ethabathela ezitheni, wesa engqolowini engekavunwa, wesa emiyezweni yeminquma. Athi amaFilisti, "Ngubani nalo wenze oku?" Bathi nguSamson umyeni womTimnata, ngokuba emthabathile omkakhe wamnika umlingane wakhe. Enyuka amaFilisti amtshisa yena noyise ngomlilo. Wathi uSamson kuwo, "Ukuba nenjenje inene ndiya kuziphindezela kuni, ndandule ukupheza." Wawaxabela kakhulu ihleza nethanga, wehla ke wahlala emqhokrweni wengqondorha yaseEdam. Enyuka amaFilisti amisa kwaYuda, akha uluhlu eleyi. Athi amadoda akwaYuda, "Yini na ukuba ninyuke nize phezu kwethu?" Athi wona, "Sinyuke seza kukhonxa uSamson, senze kuye njengoko enze ngako kuthi." Ehla amadoda angamawaka amathathu evela kwaYuda, aya emqhokrweni wengqondorha yaseEdam. Athi kuSamson, "Akwazi na ukuba amaFilisti ayasilawula? Yintoni nale usenze yona?" Wathi kuwo, "Njengoko enze ngako kum, ndenze ngako nakum kuwo." Athi kuye, "Sihle size kukukhonxa ukuba sikunikele esandleni samaFilisti." Wathi uSamson kuwo, "Ndifungeleni ukuba aniyi kundibulala ngokwenu." Athi kuye, "Siya kukukhonxa sikuqinise sikunikele esandleni sawo. Ukukubulala asiyi kukubulala. Amkhonxa ngezintya ezintsha ezimbini, amnyusa engqondorheni." Weza uLeyi, amaFilisti amkhawulela eduma, wamfikela ngamandla omoya kaYehova. Izintya ebezisemkhonweni wakhe zaba njengeflakisi etshe ngumlilo. Amakhamandela akhe acombuluka ezandleni zakhe. Wafumana nomhlathi omtsha weesile, wasolula isandla, wawuthabatha, wabulala ngawo iwaka lamadoda. Wathi uSamson, "Ngumhlathi weesile, zizigigaba ngezigigaba, ngumhlathi weesile ndisike iwaka lamadoda." Kwathi akugqiba ukuthetha, wawulahla umhlathi esandleni sakhe, wathi loo ndawo yiRamati Leyi. Wanxanwa kakhulu wanqula uYehova, wathi, "Wena unike ngesandla somkhonzi wakho usindiso olungaka, kanti nanku ndiya kufa linxano, ndeyele esandleni sabangalukanga." Wawucanda uThixo umgonqo oseLeyi, kwaphuma amanzi kuwo, wasela wabuya umoya wakhe, waphila ke. Ngenxa yoko wathi igama lalo ndawo ngumthombo womnquli oseLeyi unanamhla. Wawalawula amaSirayeli ngemihla yamaFilisti iminyaka emashumi mabini. Amen.